One, two, never ever leave you lonely.
Hello guys, this is King TONZ right here. Umuririmbyi mushasha akicaruka mperuka gushyira hanze indirimbo yanjye ya mbere yitwa My Queen. Magic Mix, call it the magic. My baby, I wanna make you my wife, indirimbo iri kirabyifatamo neza uko iminsi igenda iragenda, ndaronka feedback ya bien. Nizera yuko no mu minsi iza bizagenda neza gusumba. Amazina yanjye y'ukuri ni King Fleury uwitonze, ni kuvuga King TONZ yavuye mu mazina yanjye yose nyine. King urumva nararigumije uko ryose, hama TONZ yavuye muri uwitonze, nagiye ndakatakata uwitonze. Yego. King TONZ navutse le 25 mars, navutse le 25 mars mu myaka ya 90, nishimye kuyivuga. Natangwe kuririmba jewe nibyo kuva kera. Natangwe ndabikunda kuva nkiri umwana, kuko deja gushika n'ubu ndabise amafoto, naho ntabo ndabyibuka, ndabise amafoto ya kera muhira nyine. Narimse umubyeyi yarasanzwe nawe nakunda ibintu by'umuziki, ndabise n'amafoto y'ubu nyine y'ibintu, amafoto nyine mbona uko y'ibintu nyine ntibuka bya kera. Mfise mike nyine nk'uko ndi muri salon muhira, mfise mike nyine, urumva ni ibintu byatangwa kuva kera, batangwa banabimbwira ko hari igihe bitanakunda ko ngama hatari ko aravuga iradiyo, ntumva n'akaradiyo ariko ko aravuga gatoya kebuke. Gushika ubu nk'uko nayivuze, si indirimbo imwe maze gusohoka ikajya ahabona, ariko hari izindi ziri inyuma zitarasohoka zizoza zikurikira ijyanye vuba ashoboka. Imana itugiye imbere. Intambamyi muri iki gihe gito maze guhura nazo nizo, navuga gute, nizo ku ni nyinshi mugareka mvuge nka zike nyamukuru. Hariho nk'izo kuba ukicaruka, naho bavuga ngo dukorere imiziki myiza ibiki n'ibiki, ngo dukorere imiziki myiza ngo niho bazovuza imiziki y'Abarundi, ngo bavuza imiziki yo hanze kubera ngo dukora ngo imiziki itaryoshe, ariko ubonye dutwaye tuyikorera iyo miziki myiza badusaba, ariko ntivuzwe uko byari bitegeretswe. Kumwe twari twiteze ko zivuza ntibazivuze kwa kundi. Izo nizo ntambamyi gakora indirimbo nziza, nakoze indirimbo nziza, baririmbyi benshi barambwiye ko indirimbo iryoshe imeze bien. Abantu bamwe b'abajournaliste n'aba-DJ ndanabashimira cyane, aba-DJ bose aho bari, aba-DJ baravuza indirimbo yanje cyane kandi abikunda cyane, mbambe ndabyishimiye rwose, ndabashimiye cyane hose bari. Izindi ntambamyi sinozita ko ari intambamyi cyanke si intambamyi mugabo ni intambamyi en quelque sorte, kuko hari ibintu utabumenyereye nk'ibintu abantu mwibarabara ukarabwa cyane kutarumenyerewe, biragoye nyine abantu bamwe biratugora, nkaje bwanje birangora ibona abantu baguma kuraba gusanga ko arakuvuga. Niyo ni intambamyi, urumva simba sinisantarize nyine uko byari bikwiye. Ego My Queen nje nayanditse, nayikompoje my queen nayikompoje hadi hadi mu mwaka uheze my queen nayikompoje mu mwaka uheze muri December hamanja ku isohora nahigiye gusohoka ubonye na irumva nayo nzica gihe nije nayanditse rumva muri make nari ngiye kure ubujyo yantwaye bon sinovuga ngo ubujyo je my queen ubujyo yantwaye sinovuga ko ari byinshi kuko amahera menshi yakoze my queen yaba kuri audio canke kwanza kuri audio na make ya nigeze nshiramo peut-être tuntu nyene tundi dusanzwe tinyuma nyene nitwe no narakoresheje sino amahera yose ndavise umuntu amfasha niwe yabikoze byose niwe yarisha amahera ya guhera kuri audio gushika kuri video jamahera naba narakoresheje vraiment twara duhera dukeya nyene twatundi usanga nyene hari uturiko turabura mu bintu bimwe nyene ugasanga uri kurashira mu twiwawe sino nkano 9% bara binkoreye yego ntibyoroshe nyene ntibyoroshe gukora indirimbo ugicaruka ugitangura biragoye ko umuntu akwizera nuwo bashaka gufasha biragoye ugitangura yuko ashobora gukorera indirimbo amasanamu meza agatanga amahera nkajya anye yo gukorera indirimbo nziza nkige jere nagize imana nabifashijwemo n'umuntu yarasanzwe anzi kupakera nkiri muto yarabizi yuko nari ndabishaka kuva kera kandi nari ndabikunda kuva kera kandi yaranzi yakunda yabimbwije no kuva kera ndirimbe afashe mugasi nari bwa bwideside kubijamwe rero byari byoroshye yuko ashobora ayo mahera kuyagira ko yari kayashira mu muntu asanzwe azi yarasanzwe abizi kandi azi yuko umuntu afise n'ibyo bintu muri we indirimbo ikurikira yinye ntegekanya kwisohora vuba cyane mu ntango z'umwaka uza mu ntango z'uyu mwaka utangura mu ntango nyene niyo nshaka kuzoyisohora hama igi dusohokana n'amasanamu dusohokana n'amasanamu sinibaza yuko nosohora audio yonyene from sinovyitwa ko ari management kuko nabivuze n'umuntu afasha nyene ko ashoboye akubita ibipfunsi yariya hama akagira icyo amfashije kuvuga sinovuga ngo ndi muri management oya ni umuntu gusa nyene ni supportinga gutyo mpuburyo nyene buke aba bayashoboye kuronka nyene yagwanye ni kuvuga nk'uwo kenera kumfasha wundi na wene imiryango iruguruye ya abaririmbyi banyinspiraje ni benshi ku isi yose nungaha mu Burundi bariho benshi gusa uwo jewe novuga yuko yanyinspiriye cyane kubera icyo gihe ciwe nicyo gihe nanje nari ntanguye gukunda iby'umuziki cyane kubitahura ni Sergi malheureusement nk'ibi sinzi ko adushobora no kubibona ubwo nari ndabikeneye vraiment ko abimenya ndamufani wiwe cyane niwe yatumye kandi nkunda n'umuziki cyane umuziki w'abarundi rwose kiriya gihe ciwe nyene hari igihe yari ameze neza akatonye kubi
Baby, let me be your king. I'll be by your side anytime when you be calling. Baby, let me be your king. I'll be by your side anytime when you be calling. 1, 2, jewe nawe turi babiri. Aza tatu, nagufise kumubiri. Mabu, never ever leave you lonely. I like you, baby, trust me, I'm for it. Uri umwami kazi nuri nyaminga, uri mwiza kuruta merana na Angelina. Esi chomka mbera nyina wabana, nofuka mangashi manshi miri mana, yeah. Baby, let me be your king, I'll be by your side.
King TONZ. Uwo kuyumvira kugufasha muri byose nka manager wo kwemera ego cyane ariko byovana ko bivugana ari ibintu bimwe bimwe twotegeza kuvugana byinshi. Thank you guys, mwakoze gukurikirana ikiganiro cyacu. Ndabashimiye abafans banje aho bari baguma bongerekana ku munsi ndabakunda cyane. Mubandanye kujya indirimbo yanje mu sharing mu liking. Ndanabashimira cyane gushika ubunye indirimbo yanje nta dislike nimwe ifise. Imana ishimwe cyane. Mubandanye kujya mu comment mu nyandikire hose hashoboka. Instagram ni King TONZ, Facebook ni King TONZ. No na comment mumbwire ibyo no hindura n'ibyo no kongereza ari yaba kuri video canke yaba kuri YouTube canke kuri ayo ma account yanje nkoresha yandi. Kandi ndirimbo murashaka no kuyisanga kandi ku ma digital platforms. Yego, murakoze cyane. Murakoze na Imperial TV mwanyimviriye. Mani baheze again. Peace.